Lesawandi, demi tutila. Lesawandi, mukulu mweo wandi.
Lesawandi, demi tutila. Lesawandi, demi shanina. Lesawandi, demi lumbanya. Lesawandi, mukulu mweo wandi. Lesawandi, demi tutila. Lesawandi, demi shanina. Lesawandi, demi lumbanya. Lesawandi, mukulu mweo wandi.
I can't run, I cannot hide. I must be by your side, I'm addicted to you. Cause your love is true in my life.
Lesawandi, demi totela. Lesawandi, demi shanina. Lesawandi, demi lumbanya. Lesawandi, mukulu mweo wandi. Lesawandi, demi totela. Lesawandi, demi shanina. Lesawandi, demi lumbanya. Lesawandi, mukulu mweo wandi.
I love calling your name. Every day your name is the same. Cause your love is true in my life.
Lesawandi, demi totela. Lesawandi, demi shanina. Lesawandi, demi lumbanya. Lesawandi, mukulu mweo wandi. Lesawandi, demi totela. Lesawandi, demi shanina. Lesawandi, demi lumbanya. Lesawandi, mukulu mweo wandi.
Banshi ya matipa ya lubembu lwandi. Nayu akakwa kuputula muweche wandi. Mwalishile njikata pakuboko tata. Mwaishile mtolosha wabemba impirine mishitu. Ngachinshile sonde chonsha mwenepo. Shonongo taishive ati mwalinkwa atire fulani. Pamusalaba paka uvari narika kulwa ndi muntu ngwa nomba Mungu mfwete timunji kate Yesu we kalula wandi.
Nalifisa mamu mawoko ya kwe ya we.
Lesa wandi demi totela. Lesa wandi demi lumbanya. Lesa wandi mukulu mweo.
Satana you are late. Satana you are late yo.
You can't see me.
Nwanza kabina you are late yo.
You can't see me.
Shonungu you are late yo.
You can't see me.
Kasebanya you are late yo.
You can't see me.
Imwe nini imwe mwele sanfumu ya shamfumu. Yesu Masia wana lesa tumupale.
Mwikate, mwikate lesa, efungulo yobe.
Mwikate,
mwikate lesa,